bikabije nakoze byinshi ariko warabyihanganiraga rukundo nkunze uzigi sahani yaturenye
Sahani yaturenye.